DJ, please make a mistake. They're very fine to see you, say ya. Maren, you right? Le kaka ya comedy people, and if we say one thing, that umtu gumtu gabantu, ayiko into noyenza uyi-one. Noba ungasikomorisha uyiqala iround uyigqiba uwedwa, okusalayo uciga ngomnye umntu. Akho fokolo noyenza uwedwa. That's why sithi yabona la kaka lidla ngoba nayo uba abantu bazothina i-syndrome, ayo syndrome iright, because siphila nabantu. Nam ndinayo lo gaka yewari, nam people ndibawuluthenga imoto qha iwari yam bazothini abantu. Bazawuthi siya ayisentle imoto yakho qha, I think uqale ngezokugqibela, I think ngowuqale ngedentist. So now ndikulo gaka yedilema between driving and biting. Ndiyazi uba mandithini, and ndiyazi why abantu benewari ngekhephu yam people, like and your threats nakoomama baxelela abantwana babo, don't worry siya, is not gonna bite. Namhlaba anye soloko ikhona i-replacement. No, I don't know people, ikhephu yam kwenzeka ntoni, bekhela dibana nonyuma isista onxibe i-braces. Ndathi wow, yimalini igel? Wandijonga fani, ndathi andibuzeli mna, ndibuzele i-friend, zawubamba ntoni mna, ubamba ntoni. Uthi 30,000 i-braces, la kaki baba amazinyo yi-30,000, noba yimalini amazinyo. People kwizimba negap besike sacelebrate apha ngenye imini, kwatyiwa ithakila, ndabamba ithakila ku kwathiwa lemon ba dilibele, dilibele uba wekho. Yaphuma ilemoni unharmed. That yeses. No, people, ikaka leyo banegephu ikaka. But andizoyireplaysa, izawuhlala iso. Akho nto ibuhlungu ngaphezu kothenga into ubunayo. Ikaka leyo izoyenza loo nto leyo. No, people, ndiyithanda male kaka, ndiyithanda leyo. Ndithanda i-country yethu, because now men and women see equal. Because now amantombazana namadoda senza into eziyi-one. Amadoda drive imoto ezinice, nosisi badrive imoto ezinice. Amadoda nemali, nosisi banemali. Amadoda ayatshitha, ezikakakazi zitshitha kakhulu. Now majita sikwi-situation where we need to understand. Uba uyatyelwa ungalwi, understand, aphola. Wakhe wangena erumini umntu wakho lele nenye ikaka yentwana, heyi andehlela loo nto leyo, nangena erumini he ndajonga le ntwana, yeyi ingentle le ntwana. Waphakama ubhebhe ebhedini wathi siye, uyambona unjani, uba ubundima ubuzawuthini. Nda-understanda. And uba uyatshithelwa, like uyayibona ipartner yakho noba awuyazi, awunaproof, but uyayibona icharacter yatshintsha. Ndayibona loo kaka, ndainvestigeyitha ngokwam, yayinganidi nojubujub. Ndaziyela ngokwam, ndadibana le ntwana iyintyelayo etawuni, ndathi zapha kodini. Ndayithengela inyama, ndayithengela utywala, ndayibizela i-Uber. Andenzeli yena, ndenzela mna. So that xa efika ebhedini ezawulala nomntu wam afake ikhondom, kubuyisazela athi, Zanele masiyeke le nto senza kusiya, usiya i-outer grand. Umntu wam wabuya 8 o'clock in the morning evela kule ntwana wathi, siya khange silale noLarry okwethetha ngawe. Wakhonfess olo hlobo, ndathi ya, be kind to your enemies. Umna people, I don't mind ukudlelwa ngudaki, ungandlela anytime Grootman, I don't mind. Ifiye yam kutyelwa ngumlungu, ndiphupha ngale kaka every night. Di pupandisa klapi nomdu wa msitleli kamnandi, apuma penduli call, 30 minutes agabuyi, yomkangela. Kan figa padle na kwenye moto nyomlungu. Iambi moto brrr. Andina moto, andina mali. Di mende etu apandi, ti hey man, it's not right. Day two, same dream, same scenario. This time dine mali, ukelu ngene moto nyomlungu, ba, iambi moto brrr. Dingene kwi cab. Ngena kwi cab ingathi ngena kwi movie yase Hollywood. Iti follow that car. Iambi moto yongena kwi complex yase suburb. Asazi complex yase suburb gates akhona now akusapresswa button. Iyafonelwa. Ana number ye gate. Dimenga phandle ndedwa ndiyakhwaza zanele. Zanele. Third floor kwi balcony kuvela umlungu uhamba ngeunderwear uthi hey man no vacancies. It's a check wena zanele. Same balcony kuvela umuntu wami uhamba ngepaint cha ubambe amabele so uthi hamba siya sawuthethe endlini into eniphambanisayo ufihle lamna amabele am. Now umlungu shocked uthi hey you see ya nithi ya athi are you from Eastern Cape nithi ya athi is your mother no Monday nithi ya athi your mother was my nanny athi yeses athi Jason mina funa msebenzi ubathathe bonke thatha nam boy. That's the only reason so ikutshelwa kumlungu. It's not sexual because I don't believe abalungu ba sexual. Abelungu ba romantic. Thina siyatyana. Abelungu abakwa sexual. Umlungu ekuseni akhe namukele Emmanuel. Wakwayibona ipipi ngena. No. Uyiwani umuntu owachamayo ngulo wayebukele. Nini? Umlungu people umbona a restaurant xa ye order ubakho sexual kufika order wrong athi umlungu this is not what I ordered wena xa kufika order wrong wenza no uyatya must experiment because you are zazi rules the sex yitya uvala umlomo. Now ndiyavuya uba lawa people are happy to be here. Hey, man, get a sokola, guys. Like, come on, what take a song? Hey, as in sokolo. Azanya was sokola if Azanya was tandazeli span. Hey, not tandazeli span for 4 years. Asazeli span. That is check. Tandazo was span. I was span. That tandazeli sex. Hey, now, as tandazo was sex. U short, I will not hope. And umthandazo wa sex akwazi uthandaza ngelanguage yakho because aba too personal. Awukwazi uthandaza ngeEnglish because awuna focal. Funeka uthandaze ngelanguage oyikho fluent kuyo. Ndathandaza ngesiTswana. Ndathi modimo king ka wena. Amen. Umodimo wawuphendula that day. Wabuyisa I blast from the past. People, when it comes to women, I'm not good with small talk. The good with pillow talk. The kucha kwebo kwa mukucha dukbuzi problems. Dignity solutions. Uko to kukren. So antena izama le kake small talk kwenye plane ben kwele kuyo. Kwele tango kelo hot that time and zam. I think my camera was sound at Zanel. That okay. The teen gang. But Kuba seplaining. The seventh side location, Ukali topic. That is sana. Ungatin buying our plane. Ya pela polo topic. So now people di bambile ngenxa yomthandazo. Thandazele i sex wafika u girl di unprepared na condom na fuck all. Ati sex ngena kuye. The better, the better, the better, the better. Ogqiba na cartilage. Vuka kusasa u girl namse bus stop. Fike bus stop ndiyambona uqala conversation engena solution yayo. Uthi siya ndithi mamela siyathandana. Uthi siya ndithi jonga za kuposta ku Facebook. Athi siya missi taxi fast. Down. Vula umnyango angena u girl lezathi nifake isandla epokothweni nivala umnyango ba. Ithi thetha no driver. Ubusiyaphi ungena exit plan. What I'm trying to say, sisters, sanu impressa abantu abakhuka business o impressa nina. Sumtyisa umuntu ongazukuchamisa. No, people, no, everybody tell the guy the topic is sex. Everybody sex. The reason why sex so solo go, the mix and umthandazo because it's sex is spiritual. But these days the sex yaphela spirituality kuyo. The day kwangena I condom. Because into yabantu ababina ingena. Kwangena I condom. Yafika I condom ya at home. A condom ezekayo. Bona room in now xa uza have the sex kuthiwa yiphi I condom. For ndoni protection for ndoni. Ufuna uthini mntana ndini? Hela I defamation of character ufuna uthini? Lack of trust. The sex kuku condom. Ngapha abanye bayasikomorisha. People usikomorisha ayo sex. I psychologist zithi he cry for help. Xa usikomorisha bapha abantu. Cry for help. Kubekho le kaka kuthiwa I pull out game. And bazo babhanxa kude kuthiwa I pull out game. Uthi usitya kamnandi usiqa uyaziva ziyeza uthi yayi. Cishe konakala. And the warrior kuzo zonke izinto ezithree zenzekayo dine warriors pens as a rich destination. People, I wish like yes, as pens as puma every round is over 23 million. You are misleading over 23 million soldiers. As a kaka as a rich, I wish abantu xa beza healthy sex the chicken bese spam yongena ba. Dithi ningaphumi. Ningaphumi. Le kaki sesummit ibhizi nomarhosha ningaphumi. Kubone xa wenza isex ukwazi ukuchama like oko ubetha ukhama ifokole. Ndibhizi ngaphakathi ningaphumi. Marhosha uthi ifake i-100 kudala ulapha. Izipem ziyakomplaina yaphela imali katata ingotatele kaka. Ningaphumi. Ndinewarrest pems nyhani people. Omnye like ndiyazithanda isidudla bekho isidudla besiphezu kwam sihealthy sex kamnandi kule kaka yepull out game ew yabetha ugele yabetha ndithi suka 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 othi yena athi sithegeka ndingutata ngoku xa ndijonga laa ntwana ndithi yeses kunzima nehenesi ngenxa yakho kodini hela I warriors is bams. Omnye wayibamba ipipa ifaka emlonyeni tlutu 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 tlutu. Yey, yaziva ziyeza esigaka. Qha amagama waphuma. Hey! 23 million niggas ba. Ugirl wathi why is this always happening to me? Lithi eh? Kudala uzitya millions ne. But before the shear, kudala ndawoyika amantombazana. Ndandawoyika amantombazana. I remember high school. Ndakhe ndathanda omnye umntana for 2 years engayazi yena. Every time esiye shop amajiti ambona thina thi made kamsiyana. Yena akayazi. On the 3rd year, that if check, ngiyamxelela. That is sana, it took me 2 years ukuxela le way ndiyakuthanda. La mntana wandijonga wathi siya uright up enhloko. Wathi look at me, look at you. Ndabaleka ndaya endlini ndozijonga esipilini. Athi akho nto irongo nje. Long story short, bendisethaven last month e-Eastern Cape. Wafika amajita amakudala ay 3 hamba no chero y 1. Sasalu chwala kwa mnandi, kwa betu 10 ahamba machita wa salu kel. Dati zi ahambi chomi zako. Wati ndo sala na awe. Datengu chwala sasela no kel, ya peli mali, dati ndi ahamba. Wati ndi ahamba na awe. Dati ndi olala, wati ndo lala na awe. Wake wabamba by default. Like being as a plan zako, kha. Yes, yes. Ndabaleka na gene rumi nda uvula umnyango ndenza umthandazo. Ndathi Thixo omkhulu wena. Siyabulela ngesonka semihla ngemihla. Ugela uhleli phezu kwebhedi uthi siya ndiyabona usandikhumbuli. Ndithi bek suppose ndiyakhumbula. Wakhupha iphone wandibonisa ipicture yakhe yakudala. Ndajonga le picture ndathi tshi Thixo. Look at me, look at you. That thing who was sad at that time as Kulu, like hell. Ukubone kauza heavy sex, the chere descend. It is siyabengelun Kulu libra. La we yaz kula ngukwai. Ya by 2 seconds, pra. Zawa zakaka, pa. Wakwalboni bele li siwa la awa, pa. That's justice, check. And this zanga zokwenza poti shaming apa. Dizofe zekisa mapupa am. Lawa ibele ba. Dati wa enyansi lube niye ruwechi okrafi. I force of gravity ya spana. Da faki pipi da amba na e straight. Da better, da better, da better, da better, da better. Ya awi pipi ba. Dati yei. Kuwa yongindo na msanje. Ha kuba ndi creative. That is sana sapha la phone. Veza la picture. That jonga la picture. Ya nyuki pipi ya vuka straight. Ya ngati tinguwe na tinguwe. Finally. Simfumene. Dimcha ndi chonge in phone. Diti ya. Look at me. Look at you. Tukusia say, thank you for your time.